umntu weplus owabamba amadoda awayesiba efamini yakhe, enye yaba ama-orange, enye yaba ibhanana. Wavele wathi indoda nendoda mayitye into eyibileyo kwaye kungashiyeki nexolo. Le itye ibe ama-orange yawatya ama-orange namaxolo. Le ibe ibhanana yakhala yaya. Iyabuza ke ngoku le ibe ama-orange. Yebo, wohlwa intoni utya nje ibhanana namaxolo wayo? Kuba ke sisigwebo esingcono esi. Besenobethwa apha, besenobizela amapolisa apha. Yitya ibhanana mfondini. Ithi le ndoda yona andilili mna, ndililela ugxa wethu lo uzayo. Yena pha kuye engxoweni kugcwele itolofiya, uzayithini yena la tolofiya? Yabona ke ungamntu elila kanti akalileli le nto wena ucinga uba uyayililela. Uninzi lwabantu bawuthi xa bendibona ndilila bahlekise ngam, bengayiboni uba ndililela bona. I remember omnye utata wakhe wathi kum, uyawazi namagqirha wowo, uhamba njani namagqirha uluhlaza ungumntwana? Zangani nabe undixelela nzulu, kuba wayesoyika ndiyowaxelela loo magqirha. Kodwa ndizoyazi sendimdala into yokokuba amagqirha aphatha iziphondo. Ukuba awomelelanga uhamba namagqirha aza kujula phantsi. Yabona ke sizikhethele iinkonzo njena singabantu abaninzi yinto yokokuba asimntu wonke odibanayo neziphondo. Ichawe zokuqala ingakumbi iziyoni, wawuthi ubophethe isiphondo ajikeleza amaziyoni, ajikeleza agqiba kubamba akubeke apha abuzwe isiphondo zosithini. Kuba kaloku zikhona indawo yokuphathwa kuzo iziphondo, apha ecaweni uzosithini esi siphondo? Zazingangeni iziphondo kudala ecaweni. Xa simntu wonke okuphiweyo ukuzisebenzisa ezi zinto madoda, masiyamkeleni loo nto. Asizalwa ngabantu abafanayo, sizalwa kwimizi engafaniyo, masamkelaneni ngokungafani kwethu. Wathi lo tata, uyawazi namagqirha? Zange ndikwazi umphendula kodwa ngose ndimdala ndiyafumaniseka into yokuba awunakuhamba namagqirha uba kokwenakho gqirha. Awunakuhamba namagqirha ukuba awubhilwanga. Awubhilwabhilwanga. Ithetha ukuthi xa uzawuhamba namagqirha funeka ube womelele, kuba ezaa ziphondo ziza kukujula phantsi. Uhoho owayehamba ngeplane ehlala imithingi kwa-SABC ethandwa ngoba uMandla Myeko, ethandwa ngoba uSiganeko Njokweni, ethandwa ngoba uThozamile Nyakatya, ethandwa ngoba uNibeck Magwa, ndingumntana owayethandwa, ndagqwaliseka xa kutheni bomi bam busisifundo. Ndagqwaliseka xa kutheni ndigqwaliswa yintoni, ziphe zaa plane ndandizikhwela xa ndisiya ezimithingini.